Ezekiel chapter 5 incwadi kaEzekiele isahluko sesihlanu. Wena ke nyana womntu thabatha ikrele elibukhali libe sisitshetshe sokugunya ulihambise enhlokweni yakho nase silevini sakho uthabathe isikali sokulinganisela uzahlule iinwele esinye isahlule sesithathu uze usitshise ngomlilo esazulwini somza zakuzaliseka iintsuku zongqongo uthabathe nesinye isahlule sesithathu uqabele ngekrele ngenxa zonke kuso nesinye isahlulo sesithathu usichitha-chithe emoyeni ndirhole ikrele emva kwazo uze uthabathe kuzo zibe mbalwa uzibophe esondweni lengubo yakho ubuye uthabathe kuzo uziphose emlilweni uzitshise ngomlilo khona apho kuya kuphuma umlilo uye kuyo yonke indlu kaSirayeli itsho inkosi uYehova ukuthi le Yerusalem ndiyimise esazulwini seentlanga amazwi angenxa zonke kuyo ke iwaphikisile ngokungendawo amasiko am ngaphezu kweentlanga nemimiselo yam ngaphezu kwamazwi angenxa zonke kuyo ngokuba bawacekisile amasiko am abahambanga ngemimiselo yam ngoko oko itsho inkosi uYehova ukuthi ngenxa yenokuba nangxola ngaphezu kweentlanzi ebezingenxa zonke kuni anahamba ngemimiselo yam anawenza amasiko am anenza nangolwamasiko eentlanga ebezingenxa zonke kuni ngako oko itsho inkosi uYehova ukuthi yabona mna ewe mna ndikuchasile ndiyakwenza izigwebo esazulwini sakho emehlweni eentlanga ndenze kuwe endingazanga ndikwenze endingayi kubuya ndikwenze okunjalo ngenxa yamasikizi akho onke ngako oko oyise bayakudla oonyana esazulwini sakho oonyana badle oyise ndenze izigwebo ndiwachitha-chithe onke amasalela akho emimoyeni yonke ngako oko itsho inkosi uYehova ukuthi ndihleli nje inyaniso ngenxa yenokuba ingcwele yam uyenze inqambi ngento zakho zonke ezinezothe nangamasikizi akho onke nam ndiya kulisusa iliso lam lingabi nanceba ndingacongi nam isahlulo sesithathu kuwe siyakufa yinyikitya yokufa siphele na indlala esazulwini sakho esinye isahlulo sesithathu siwe likrele ngenxa zonke kuwe esinye isahlulo sesithathu ndisichitha-chithe emimoyeni yonke ndirhole ikrele emva kwabo wophelela ke kubo umsindo wam ndibupholisele kubo ubushushu bam ndithuthuzeleke bazi ukuba mna Yehova ndithethe ndinekhwele ekubupheleliseni ubushushu bam kubo phezu koko ndokwenza ube linxiwa nesingcikivo izintlangeni ezingenxa zonke kum emehlweni abo bonke abadlulayo uyakuba sisingcikivo nesinyeliso kube sisithethiso nomangaliso kwiintlanga ezingenxa zonke kuwe ekwenzeni kwam izigwebo kuwe ngomsindo nangobushushu nangezohlwayo zobushushu mna Yehova ndithethile nasekuzithumeni kwam kuwe iintolo ezimbi zendlala ezizezo lonakaliso endiya kuzithuma ukuze zinonakalise ndiya kuyandisa indlala phezu kwenu ndiwaphule umsimelelo osisonga kuni ndithume phezu kwenu indlala namarhamncwa akuhluthe abantwana ifikelele kuwe inyikitya yokufa negazi ndikuzisele ikrele mna Yehova ndithethile amen.